Shewani, shewani, shewani vayingiseri, na mi amukela eka Zangoma Village Comedy. Hi kombela leswaku mi subscribe ivi mi clicka the notification bell icon leswaku ti-video hinkwato hi nga ta va karhi hi ti-poster mi ta kota ku va mi ti vona. Loko u subscribe swi ku pfuna leswaku u kota ku va u vona hinkwaswo leswi hi va ka karhi hi swi poster. Efixoni loyiwani e host ya n'wina ka siku ra namuntlha. Namuntlha tanihiloko mi swi tiva leswaku swi kahle ku va hi va hi ri na rito, so hi na mfundhisi lahawani lava va taku va ta hi xerhela rito ra hosi. I mfundhisi a va xi koti xichangani, so va tata na interpreter ya vona hi ku mina hi te loko se hi vulavula ni swi vona ku ri ha i nge ni nge swi koti kahle ku va ni va interpretela. Va tata ni interpreter ya vona mehe ni ta sukanyana va sala va chumayela yo tshemba ku ri va ta hi endlela swilo swa kahle. Loko na n'wina va vona ma swi vona ku ri rhambu leri nge ha yi ralani. Sweswi ni vulavulaka a va xitwi xichangana lexiwani. Sesi hayi emfundhisi loyi ko va ku ri emanagement ya xitichi yo yi nga n'wi rhamba, so hi ta va hi karhi hi twa ku ri hi khomele yini hi ku loko me ni n'wi languta. Mara hi ta kombela ku va vayingiseri hi mi yingisela njhe ivi mi teka leswi va nga ta va nkarhi va vulavula hi swona va tata na interpreter ya vona. Loko se ya hi makete va ta sala va chumayela. Inkomu.
Aleluya.
Hola, hola.
Aleluya.
Hola, hola.
Christians.
Bazalwana.
Christians.
Bazalwana.
Welcome.
Buti welcome uko ko kwala xikari ka hina xana. Buti welcome. Buti welcome ukwi xana vaku vita mfundisi.
Excuse me.
Welcome ka subuina.
What are you doing?
Ule ku endleni ka yini?
I don't think you are interpreting what I'm preaching here.
Wa vato na mfundisi vari u disturb na mfundisi na interpreter voni.
Oh, I'm referring to you. I'm referring to you. You who is interpreting now.
Mavula wena welcome. Interpreter
ke xikolo.
Bata kumpa.
I will beat you very hard.
Bata kumpa swinene. Kasi mora buti welcome
wa kanti bulele mara. Why did you come
here? Utele yini ko kwala hiku a wuti loko mfundisa ku vita.
Why did you here?
Imana u tisa ko kwala.
I'm referring to you. I'm referring to you.
Ba vula wena.
Who is this guy?
Bana si nyajo mfundisi.
I'm getting angry now.
Wa swi vona se va twa ni ndlala.
I'm referring to you.
Va vula wena kasi mara u kwihi mara na.
I will slap you.
Va ta kumba. Ish.
I'm getting angry.
Wa swi vona se va twa hungry sweswi va twa ndlala sweswi.
I think you have to go.
Sesi nyana ba ndje kuni nyama lapho tweni na hi ku bona ku famba.
Is there any other interpreter?
Interpreter imani nje iko kokwana.
Is there any other interpreter around here?
Ba bula leswani ku ba ni menchu ma ni interpreter so. Ba ni interpreter.
You are not doing what you were supposed to do.
I ish mfundisi kasi ba endla njhani vanhu lava mara.
I'm referring to you. I'm referring to you.
Ba bula wena I welcome ku a u lava nguta. Ey. Ai, na mesa ni kwatisa leswi. Ei. Bani xinyana.
I am pastor.
Ibo, imfundisi, imfundisi.
Pastor, you have to respect me.
O fanga u tana ku va ku vita u va hlonipha. Kasi mara
ei. You want to know my name.
U lava ku tiva vito ra vona xana kumbe u leta va tiva kahle. U le ku va tiva kahle.
I will finish you now.
Wa swi vona va ta ku hetisa sweswi.
You are messing up now.
Hey, na mela swivona. Hey,
you are getting me furious.
Mara wa swivona u se wetla hi mara.
Tana kunene. Leave this place. Christians at home. I don't think I can continue in this situation. This guy. It's not interpreting what I'm preaching. But I can feel it's not interpreting what I'm preaching now. Are you crazy?
But who
invited him to come here? To be my interpreter.
Kubaye, ana disturb interpreter ho.
I'll beat him up now.
Ei, batangu bisa su, batangu ba.
I'll beat him up now.
Batangu ba.
I'm saying you. I'll beat him up now.
I'm sure Christians.
Let me go.
Varba lang famba.